You have to say something. Kamera ikikufikia unasema chenye iko kwa moyo. Akiacha kujifanya uone kamera.
Hello.
Pia mimi lazima ningetokea.